Kahu. Haere mā runga I te ngā waka o te rangi, ka hoki mai I ngā waka o te moana. E kawe ai te kaupapa o ngā mātua tūpuna ko panguri, I hikoi haere ko waiwa I rungi ngā tapowai, ngā rangata, rangatua ko panguri. O reira, haere atu rā, haere, haere, haere. Tai atu ki te wā ka hoki mai ki rungi I te whenua, ka tū ai ki rungi I te whenua o te rua. Haere I raro I te rangi Māori o te atua. Mana e tiaki, karakia e ngā kurua I tēnei wā, I o koutou hoa tata, I mahi ai I rungi te kaupapa nei. Tō reina, tēnā kurua, tēnā kurua, tēnā kurua. Haere atu rā, haere, haere, haere. Nā waira, ka hoko atu te mihi. Whānau noho nei rungi te motu I te wā I tai atu ka tātou te whānau noho nei Firstly, I just want to do a karakia for you fellas kikoi that you're going on and just a lesson that as you leave our shores and go on this kaupapa and this journey that you're on physically you're carrying a pack, but you're also carrying this kaupapa amongst with others to our kanohi for that. So we just want to protect you well as you travel to another place, another island, in the sense of in the footsteps of our people in the past. So we just want to give you to that and korua to you and give us time to come back and replace your feet and all these things. And the blessings from the aroha and I know the same thing I find out too from Hikarangi. Nga mihi atu ki a koe ngā rangoa Hikarangi. Ko tai mai, mahi tahi ngā mihi atu. Yeah. Take our blessings to the whānau over here, and we'll be together. And we'll see you again soon.